ngomba kumfashe twongere dukomera amashyi menshi cyane gose. Nyakubahwa bushikiranganji bujejwe ubutungane mu gihugu cy'u Burundi, nyakubahwa umushingamateka mwatowe muri komine nziza ya Muha, nyakubahwa indongozi nkuru mukorera mu bushikiranganji n'ubutungane, namwe mwahisemo kuza kudufasha kino gikorwa, tugire amahoro. Tugire amahoro. Usanga amahoro, ubumwe, ibikorwa, ubutungane mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nagomba mbere yo kuduka ku ijambo mbanze nshimire Imana mushobora byose, iyo yaduhaye impore mu gihugu cyose, ikongera ikadusasagaza hano mu gisagara cya Bujumbura. Iyo Mana mumfashe tuyishimire cyane rwose. Kuba mushikiranganji twagomba nabo mukorana tubashimire, tubakengurukire ku mwanya wanyu mwaduhaye hano mu gisagara cya Bujumbura na cyane cyane muri komine nziza ya Muha, aho mwaje kwifatikanya natwe muri bino bikorwa bidasanzwe byo gukingira isi, ibikorwa biriko birakorekwa mu gihugu cyose. Namwe nagomba nabashimire, mumfashe tumushimire, tumukorana amashimwe. Nyakubahwa mushikiranganji ndabahera raporo gatonya. Uno munsi hano turi nabo muri komine ya Muha bonyine bari hano, nta yindi komine n'imwe iri hano atari komine nziza ya Muha. Nagomba rero bene gihugu bo ku Muha mwikomera amashyi menshi cyane rwose. Uno munsi rero nababwiye ko ariko turiko turashariza igihugu n'igisagara, turagishariza mu gutera ibiti. Rero uno mugigwa twawugize uwacu kuko turiko turasiganwa n'imvura, ariko naho tugeze mu kwezi kwa gatatu ibi biti ntankeka bizomera, kuko ino si turiko turateramo ibintu biti n'isi nziza n'isi ndimwa, ahubwo nje mboneraho akaryo mpamagarire abantu baba mu micungararo hano, ko hano hantu kuhagira imirima idasanzwe, imirima ya kijambere, kuko twabonye ko ibirimwa byose birimwa mu gihugu cy'u Burundi bishobora kuba hano. Rero aha hantu ntimuhagisha ubusa, mwongera mukingira n'inzuzi, mwongera murima ibiribwa, ibiterwa ndimwa, na cyane cyane bizodufasha ejo bukera kurya no gufungura neza. Reka rero nyakubahwa mushikiranganji tubashimire, tunabakengurukira, kandi tunabifuriza umwanya wose muze kumara hano, muze kumara mutekanye. Abanyamuha baratekanye, abanyamuha baratera yarenga, mwabonye ko na Vishulov ariko aratutera yarenga, araza kubandanya mukanya. Ariko je kubwanje nagomba nsaba uruhusha, kuko izindi komine zibiri zirandindiriye aho ziriko zirasandura ishure igeretswe ko kabiri. Munkundiye rero mushikiranganji, ndabashimire, ndabakengurukire, Imana yo mu ijuru ibahezagire. Murakoze.
Nyakubahwa mushingamateka watowe muri ino komine nziza ya Muha, nyakubahwa urongoye igisagara ciza ca Bujumbura, banyakubahwa bayobozi bakuru bakuru mu bushikiranganji bw'ubutungane, banyakubahwa bakozi, banyakubahwa bavuka komine ya Muha twafatanije kino gikorwa, nyakubahwa urongoye komine nziza ya Muha ari nawo watwakiriye, banyakubahwa mwese muri ngaha, mwebwe bamenyesha makuru, mwebwe mujejwe gucungera umutekano, mwebwe mwese muri ngaha, umwe wese mu cubahiro ciwe Imana yamuhaye, tugira amahoro, ubumwe, ibikorwa by'iterambere hamwe n'ubutungane kuri bose mu gihugu cyacu kiza cy'u Burundi. Kuri uno munsi uri hejuru, ubushikiranganji bw'ubutungane buri n'akanyamuneza ntangere kuba baronkejwe uruhusha nyakubahwa arongoye gisagara ciza ca Bujumbura kugira ngo tuze kwifatikanya n'abavuka komine ya Muha kugira ngo turangure igikorwa ciza mu ntumbero ya nyine icubahira umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ko ubushikiranganji bwose butegerezwa kuja ku rutonde kugira ngo bukore ibikorwa bijanye no gushira mu ngiro intumbero ya EWE Burundi urambaye. Uyu munsi rero nico gikorwa twaje kurangura turi kumwe n'abavuka komine ya Muha natwe twarateye akamo urongoye igisagara ciza ca Bujumbura kugira dushire ku rutonde tuvuga rimwe abayatwumvise kabiri cumi mu ntiza amashi tumushimire tumukomere amashi cyane. Turakengurukiye cyane na nyakubahwa arongoye komine Muha nawe nyene ntiyasigaye inyuma yaciye ararika abavuka komine kugira ngo dufashanye kino gikorwa nawe nyene mumukengurukire. Reka nkengurukire cyane nabo bushikiranganji bw'ubutungane kuko twavuze twayaze rimwe bumva kenshi uyu munsi mubona ko basidukanye niyonka nongera nshimira kandi n'abavuka komine Muha nabo nyene babishimye ko tuza gufashanya kino gikorwa mwese rero mwihamashi. Iki gikorwa rero ni iciteka umurundi wese ahari ni ukwitabira kamo ka nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi generale majore Evariste Ndayishimiye uwe atahengeshanya kuduhamagarira kuja ku rutonde rw'iterambere. Iterambere naryo ntirishoboka mu gihe ibidukikije bidakorewe neza bititaweho bitabungabunzwe. Ibi byose rero turiko turakora mu kwambika igihugu cacu kugira ngo ibikorwa bikorerwa cyane cyane ibikorwa by'uburimyi bikorerwa ku isi yacu bishobore gutera imbere kuko bikorewe ku isi yambaye bigira amahirwe menshi yuko ibyo bikorwa bitera imbere nyine. None rero nta majambo menshi novuga atari amajambo yo gukenguruka tukengurukira Imana yo uyu munsi yari wuzi yadufashije tukaba turi kumwe ngaha tugakorera bino bikorwa hamwe mu runani. Ndakenguruka rero nk'uko nabivuze umwe wese ku gite ciwe uyu munsi rero kino gikorwa nticakorewe ngaha gusa hariho n'ikindi gikorwa kiriko kirakorerwa nk'iki kiriko kirakorerwa mu ntara nziza ya Rumonge naho nyene aho abo mushikiranganji bw'ubutungane bifadikanije n'abavuka komine ya Rumonge muri ibi bikorwa byo kwambika igihugu cyacu. Rero ibikorwa bikorewe ngaha turavye ibiti byari bitekanijwe kugira ngo dushobore gutera hariho ibyo gukingira uruzi ngaha kwa Mpimba hariho n'ibiti by'ivyamwa biteye hakabaho n'ibiti byo gukingira indimo duteye no mu Rumonge byagenze uko nyene aha ibiti byose duhejeje gutera kuri uno mwanya bikaba bingana ibiti birenga ibihumbi cumi n'ijana na mirongo ine ngaha ku Mpimba muri no zone ya Mpimba no mu Rumonge dufatikanije dushize hamwe byose bikaba bingana ibiti ibihumbi cumi n'ijana na mirongo ine. Ibyo biti si bike kandi ntitugarukirije ngaha ibikorwa byose birabiterambere biraturaba tuzokwama twiyungunganije kugira ngo dufatikanye hamwe n'abarundi bose muri ibyo bikorwa by'iterambere. Nkabakengurukira rero ndabashimira Imana ibahezagire.